family ya Romeo le antsiba hore ha ke motho a sleg ke eme tse ho bana Romeo o swa tsena ankolo ta chelete ga ta hampe hore nka kena ka le boko song ka re Romeo a mfefela le le half ya chelete se ke rapela hore ha o fitla le hodimong o kanye chelete ena bankeng ere mohlang ke swang ke thole ena le interest Roya
Yeah.